kuthiwa ubude be triangle bufitshane kune ubude be base yayo ngo 4 inches. I area yayo I triangle le ku 30 inches squared. Ngoku kuthiwa masifune ke ngo ubude ne base yale triangle yetu. Sisebenzise le formula ethi u a u equal to u half times I base times I height. Nansi I triangle yam ndiza I drawa apha. Le elicala lilapha ngezantsi ile base yetu. Ubude bayo ke ngoku obu okanye I height. Kuthiwa I area yethu ku 1 over 2 times I base times u height. Okanye ubude. Kuthiwa ubude bayo le triangle bufitshane kune base ngo 4 inches. So ithethe ba u height wethu uzaba ngubude be base minus u 4. I area yethu ngu 30. So xa sithi I half times I base yethu times I height funeke sifumane u 30. Sizawuthi u 30 wethu u equal to I half times I base yethu times I height okanye ubude. Kodwa siyayazi uba ubude obu ku b minus 4. So asidingi kubhala u h, sizawubhala u b minus 4. Ke ngoku xa sesiyibhale kanje masikhe sibone uba sifumana ntoni. Sizawuthi u 30 ulingana no ne half times ub. Imandiyibhale ngolu hlobo masiyenze kanjena. Sizawuthi ngub over 2 times ub minus 4 ngoba ihalf times ub iza kunika ub over 2. Sizawuba no 30 u equal to ub squared over 2 ngoba ub over 2 times ub ngub squared over 2. Ub over 2 times u negative 4 ku negative 2b. Apha ke ngoku sine fraction apha kula b squared wethu. So sifuna ukuyisusa. Ithethe basiza u multiply amacala omabini ale equation yethu ngo 2. Apha e left sizawufumana u 60. Apha sifumane u b squared minus u 4b. Ke ngoku sine le quadratic yethu. Kodwa ke siyayazi uba ukuze ukwazi ukuyisolva I quadratic funeka elinye icala libe ngu 0. Masikhe ke ngoku si subtract u 60 macala ale equation sibone uba sizawufumana ntoni. Sizawufumana u 0 apha e left, e right sizaba no b squared minus 4b minus u 60. Ke ngoku apha into esiyifunayo kukuyifactorize le quadratic yethu. Sifuna ke ngoku ukufumana amanani amabini ozawuthi xa uwamultiplya ufumane u 60, u negative 60, xa uwa-eda ufumane u negative 4. Ke ngoku ke into esizawuyenza kukufuna la manani mabini. Sifuna ukuthi xa siwa-eda la manani sifumane u negative 4. Xa siwa multiplier sifumane u negative 60. Sizawuthi u a plus b kufuneka abe ngu negative 4. U a times b funeka abe ngu negative 60. Siyabona apha xa siwa multiplier la manani sifumana impendulo e negative. Ithethe uba kufuneka I signs zethu zingafani kula manani. So ke ngoku masike sijonge ke ngoku ii-factors zika-60. Sizawuthi u-1 no-60 ayizuba ngabo ngoba awukwazi awuzofumana u4 u negative 4 xa uno subtract elinye kwelinye u2 no 30 ayingabo u3 no 20 ayinguye naye unoba ungenze liphi negative awuze umfumana la negative 4 u4 no 12 u4 no 15 ayingabo nabo ngoba abakuzukunika la negative 4 xa sowa adda unbe no 5 no 12 no 5 no 12 ayingabo kengoku noba yipi oyenze ya negative ayizukunika la negative 4 sibe ngoku sino 6 no 10 Kengo u 6 no 10 lo siyababona xa unokwenza le enkulu u 10 abe negative uza umfumana la negative 4 xa uwa add so sizaba no 6 no negative 10 ngoba u 6 times u negative 10 uza kunika la negative 60 Kengoku ungasuka kengoku uzawuthi uba lento iyalingana no b plus 6 times ub minus 10 uyabona ke ngoku into endifuna uyibone apha intoba ababi babini la a plus b alabi ophakula a plus b akafani nalo b endimsebenzisa apha lowe base lowo b ndizikhethele nje bendinothi mhlambi ku x plus y no x times y kodwa ke ndiyenda khetha ukusebenzisa u b ndifuna ungakungconfuse lo b ucimba uyafana nalo we base akanguye ulinani nje la b noba leliphi ndizawutshintsha ke ngondithi x plus y enze ba ungazu ngayazi kuba kwenzekani no x times y ke ngoku sino b plus 6 times u b minus 10 Koba u b u x ngu 6 u y ngu negative 10 uno suka ke ngoku apha utsho ke ngoku ba lamanani mabini u b plus 6 angangu 0 okanye u b minus 10 angangu 0 ku b plus 6 angangu 0 okanye u b minus 10 b minus 10 angangu 0 Now b plus 6 engu 0 uzawususa u 6 apha macala kule equation ufumane u b angangu negative 6 okanye u b angangu 10 ngoba uzawu adda u 10 macala kulena equation uyabona ke ngoku sibe simfumene u b wethu kuba angangu bani kengo enye indlela yokuyenza lento yokufactorize apha kula b squared minus 4b minus 60 ubunokuthatha la 4b la negative 4b umbhale kanje uzawuthi 0 is equal to u b squared plus 6b minus 10b minus 60 ke ngoku uyigroupishe lento ufactorize apha ngokugrupa uzawufumana apha kulelo lokuqala ngub umkhuphe uzawuba no b plus 6 apha uzawukhupha u negative 10 ufumane u b plus 6 ku negative 10 times b plus 6 uphinde ke ngoku ukhuphe la b plus 6 ngoba uyambona ba ukhona kuwo umabini lamanani we common factor okay uthi b minus 10 times u b plus 6 uyayibona uba iyafana lento kodwa le indlela endiyenzi ngayo apha ekuqaleni iyakhawulezisa yi shortcut okanye kodwa ke ungayenza noba kanjani uba nje ufumane i answer e right Kengoku siyambona uba u b wethu angangu negative 6 okanye u b angangu 10 kodwa ke ngofuneka ukukhumbule ngoba lo mbuzo wethu besibuzwe ngento apha ngokumejarisha kwethu ibase ithethe ba ke ngoku asinokwazi ukuba ne measurements as negative so ke ngoku asiza uphinda xa siya pha ithethe ba la b equal to negative 6 akakwazi ukumsebenzisa ngoba asikwazi ukumejarisha izinto zibe negative ithethe ba ke ngoku sinempendulo enye le ethi ub ungu 10 ub wethu ibase yethu ubude bayo ngu 10 ke ngoku ubude bayo I triangle yethu izaba ngubani ibase siyayibona ba ngu 10 I height yethu ifanele ibe ngu base minus u 4 ezaba ngu 10 minus 4 ngu 6 ukubona uba yiyo nyani lento I area ngu 10 times 6 times I half eza kunika u 30